mbali zambiri zomwe Malawi zimatitandizira kudziwika kwa anzathu akunja. Zinthu zomwe anthuwo amapanga nazo jokojoko kuti azione kapenanso kutenga nawo mbali kumene. Nyanja yathu yokongola, mapiri ndi zigwa zopatsa chikoka, magula achikhalidwe chathu, nyama, mbalame zakutengo za mitundu yosiyana-siyana, ino ndi zochulukathu. Amalawi ndi anthu ansangala komanso antendere ndi olandira bwino alendo. Tiyeni, idziyamba ndife ni yake kunyadira dziko lathu.